Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane Zesthembu S2 Ep7. Guys, umpumelelo nalisho yakhe baze bangiqambisa amanga. Indaba yaNosipho ke, angisona Nosipho ilo omusha esiqala ukumanzi manje ku season 2 ezingane zesithembu. Lo wathi umpumelelo uzoqala ngaye. Lo wathi umpumelelo uyintombi. So makuvela ke u season 2 umpumelelo kunala elobevela khona ukuthi ngashaya intombi iyona ndlela engifuna ukugana ngayo lwe ngiyolungisa iphutha lami. Makuvela lapho angitsi kusuke kwi promo ye episode ezolandela owamanye ama episode alandelayo akaveli ukuthi umpumelelo le ntombi ayishayile ubani ngokuthi sesinolwazi lokuthi kufika uNosipho sesinokuthi oh uNosipho kesho ukuthi umthole engintombi uselungisa lokho achazile ukuthi kugezwe intombi kufuneka inkomo ukulungisa lelo phutha. No, umpumelelo ukhuluma ngeex yakhe guys, ngizolungisa lokho. Angithi ngasho ukuthi eyamanga yakhulumeka la, ayaqambeka kancane. Umpumelelo kwesididisile. Umpumelelo uthi ukuze kubonakale ukuthi wenza izinto eziqondile lo okade ekhona before oku uMakhanya, ngoba siphele kule episode ethi bakhuleka ka Makhanya. Ngizwe kanjalo sengiyadideka mina ngithi hayibo manje waye bebiza uMakhanya engabe babiza uNdosi ngoba ucele lowo waye bengashithakazeluza kacele ngoba sicabanga ukuthi ulungisa iphutha lokuthi uthole uNosipho eyintombi yena wamkhipha kulelo bus leyintombi. No, uSbindi uthi i-ex yakhe lo obezoba unumber one lo ofike kanye novuyo esimaziyo ku season 6 lo vele kwi birthday celebration kamhlophekazi wamthola eyintombi. Uyaqinisekisa ke nobaba wakhe umsele ukuthi umthole eyintombi manje kule kulo mndeni kaMakhanya bathe bacela ke lokhu asekuvezela umseleko njengoba ke ethi ke bayokhokha simbone evela la ongathi kudayiswa khona izimbuzi nabanye obaba. Bengilungisa leyo ndaba ngoba manje sesikhulumile sathi hayibo kanti uNosipho semthintile. Asisazi ke eka Nosipho sesizozwa ngaye ngoba ekuqaleni mayevela kulama promo uvela ethi ngiyolungisa iphutha lokuthi ngashaya intombi iyona ndlela engifuna ukugana ngayo leyo, as if ukhuluma ngoNosipho Cele kanti ukhuluma ngalo amonile ongasekho kwi-picture manje ngoba basho njalo. Asisazeki ngempela ukuthi akasekho kwi-picture noma uyabuya. Hayibe guys, niqhubekeke nibukele show yampumelela. Sekuyishow yampumelela zobe sisho njalo ngoba manje laba abanye abantwana i-TV show le yezingane zesithembu sebebaprotekthe kakhulu. Manje ngesikhathi beprocessa kakhulu lezo ezinye izingane za kuthandwe nesithembu umpumeleleko ohamba phambili nesithembu sakhe nalengwijikwe bayenzayo nezinkulumo zakhe ezingahlangani, uvuyo ofuna ukuthi alungise iside lakhe, uTirelo ofuna ukubuyela esikoleni, uNosipho ovelayo. Manje specifically sizungeza umpumelelo kuphela. Laba abanye ke egcineni sizothini? Ayikho into esizosho ngabo. Yiko sezokuthiwa bayabhora. Ngobani? Bona sebeba protect kakhulu. Phela bakhulile nabo bayajola. Asisho futhi ukuthi mhlambe ukuqhuba i-storyline sekufanele kube umjolo kuphela. Ziningi nje izinto ezenzakalayo kodwa kulo 5 minutes okufanele ngabe bayavela angisazi noma babuye bekhohlwe noma vele sebebona ukuthi umpumelelo uyo lo sisanganisayo. Kuyadliwa phela igameni lampumelelo. Abanye balwela ukuthi bawuthimvuyo, abanye balwela ukuthi nange esekontrola uTirelo emnyekise isikole ethi akafunde online. Abanye ke bathitshitshile enzeni ngoba senimbodishema kangaka uNosipho. Yonke drama ila eduze kwampumelelo. Kwenziwe njani? Akalova ama episode amathathu akami kancane ngoba manje sesik episode 7. Benze njani behlale phansi kancane umpumelelo nesithembu sakhe beke bethi nje ukusinika i-break sesibuka ukuthi ezinye izingane zenze njani noma zikezi behambe ke beyikhiphe.
njengama siblings bayojabula. Hey bo, pumelelo, uye, uyena nje. Mangase uye kulo season uvuyo. Uvuyo ke uyayikhulumela ke uvuyo vele ubani ozomkhulumela uvuyo ukuthi impumelelo akenze izinto eziqondile akayikhulumele ngabe zabanye bethi uvuyo naye akahambe uvuyo ukhulumela ukuthi izingane ngoba zikhona akakhokhele phela izingane usengakubalaka amananga nangawabalaya alishoyo kodwa izingane ezakhe uthini ngezingane manje umpumelelo naye uthi ke wena vuyo awu understand yini la nga iunderstand nasi sifuna ukuyiunderstand njengoba sibuka ngitsi siphakathi siyabuka nasi siunderstand ukhona nongawungamemeza umpumelelo emtshela ukuthi kwena nasi siunderstand manje uthi uvuyo uzwa ngabantu angeke ebalalele abantu mangabe lento amtshela yona uyayazi futhi uqinisile uyayizwa uthe sevala umpumelelo la uthi umuntu akashintshi. Hawu. Umpumelelo usekhohliwe yini ukuthi ubebuka kumafoni kunamavideo athile. Uma esekhuluma ngokungashintshi ushalo ukuthi yena akashintshile kulezo izenzo zakhe. Uma ekhuluma ngokuthi umuntu akashintshi. Uyayibala naye. Usekhohliwe ukuthi kube nescandal yena. Usekhohliwe yena ukuthi enye intombi yakhe abenayo. Wayeseyixoxela ngabazali bakhe sebatshela ukuthi ekhaya kubo kunjena lona omunye ezesitshela intombi kaMpumelelo leya wayesememeza ku-social media uyena phela wasitshela ukuthi hawu ubaba kaMpumelelo uzenza ukuthi wazi isiZulu kanti asazi isiZulu lezo yindaba lezo zayiphume ngayo manje mayisebala ukungashintshi eyifaka sengikhuluma kakhulu-ke guys sengizophoreka thank you so much for your love and support ngiyabonga angiqedi bengizolungisa leyo ndaba yamakhanya umakhanya ugeli loya esimazi ku-season 6 kubo-ke bathe cha akakwazi ukuthi amthole enje masemshintsha indlela ayihambayo masehamba kanjalo akalungisi uthi uyolungisa lokho-ke umpumelelo ngiyabonga i-support bye.